feeling too sharp. I can say
this. Yeah, come in.
My pen.
Papa, no, no.
I'm not going to go.
Alfred, in charge, what was planned? Nagai, Cassius, or no? So the person charges accept and die. So I don't tell how to eat. I don't tell what we see about it out. But she was about to put up a battle again. So what up a moment, starting from tomorrow.
I mean, that's a man.
So do eke kopanda Alfred. Sa taka masepa wena. A khona mushika tsika o tsa kana. Ke tshwere njani. Sa taka masepa wena.
Fa
masepa.
Ke se. Ke fa mana we.
Ke to fa mba sa taka masepa le. He Alfred tshelta ga tsa ri isa go ploma teng zimba. Ke fa le. O e bona go lo tshafa ntwe.
Da te ga mani le. Da fa mbisa mzambi.
Tsa maka fela le moti. Ha fa lwa.
I'm not going to get a passport.
Tshepe bile ke a dumela gore go sebetsana nako. Na lona re tlo tswa fela gore nnete ke a itse. A wa nkutlwa. Jaanong a ko mpolelele fa. Sethunya sone se kraka fa.
O
itse sentle gore ke bua ka eng monna.
O sa fosta nix bona. O iwane ko gorego. O protecta bo maungwe. Kapa mothakanyane o kene mo protector e gane re tlanana ge bone mpolelele nnete sethunya se bokae
o tshwaetsa ke fastane nix
se ka to ntshenyetsa nako
o monna me o se ka batla go ntseka mae wankutlwa itse ga ka to ntshenyetsana nako
a ko mpolelele nnete monna kgetho yone ya madi kae. Ga itse sepe yang, ga o itse sepe ka sethunya, ga o itse sepe ka kgetsa madi, o se ka tlo tshameka ka nna mo.
O tlo mpolelela nnete. A ke tlo tshameka le wena fa. Wankutlwa, mpolelele nnete gone jaanong. Se ko kae, sona sethunya se.
Mr. Sango Kretchen.
Zinga vela. Abalukuthi.
Maphepha isatle ka joko.
No baby. Tibone. Tsomadlalo. Kubombele. Ngimsisile ngoshala ngithela ngoba.
Mama.
Hayi tibona. Ubona
mama.
Hayi tibona. Please, come on, Zapla.
Hey,
Zapla, Besu.
What's wrong with you, Besu? Come to me.
What's that again? King, what's that? What is this?
What is this?
But I'm too ill to play. I eat so little game, man. Please. But I'm ill to play. I didn't need them to. I eat so can't handle it. Look at one. I don't think this thing is going to happen. Get yourself a fix, man. Please, go on to the lady.
Kwazana bomawawa. Asibeze ubilithi. Umthetho sinja.
Hom! Oya!
Hom! Oya!
Atha wena mshosh!
Atha!
Atha!
84421. Hewe na uzoshayiza mabonda.
Zumba bebe.
84421.
Zumba.
Hewe na uzoshayiza mabonda.
Zumba bebe.
Zumba.
Zumba. Zumba.
After 3 years, Murir.
When I listen to the second song of the last one, I thought.
Can't say, Murir.
When I long one, I thought.
When I jan long one, I get more color.
Hello, I call a girl and Nicky Milan on a half.
Hey, man, hey, hey. What was that? I'm pulling again.
Naked, Tabba, Tato.
Okay.
Thank you. Ke bona wena tota. Ha go ba tle mo jarateng ya ka. Ke go pontswa le ga jarata thata. O ye go batsa di mbaga go batho ba ba utlwelang go strat.
Mme. Ke nna ngwa ga di le thata. Ke sa bone se fatlhego sa gago. Ke sa utlwe lentswe la gago mme ke le ko kgolegele mme ga ke tsena mo jarateng o tlo go nthaya gore ke go tswela ka jarata mme
go diragetseng thata
ke gone go tlang go itse mme ke leka jakgago ka tlhoka le foko nnete yang kokonela kekeledi ke rata gore o tsama le matlo a gana ntshwarele.
Botlhe ba batletseng bonwenwe ba tlo swa wa nkutlwa ngwanaka a o tseditse ba nkutlwa ba tlo swa ba batletseng bonwenwe
go foko ga go a tlhaba nne nna ga nka be ke le tsholwana borethe dipona matsamene di tla bulega se ntlhokise boroko mme
a ja go mpolelela ka gore go tlhokisa boroko go go godisitsa thato go tloga bonyenyane go fitlha bonne mokana ka ja go mpolelela gore go tlhokisa boroko nna.
E ne e se ka maikaelelo mme.
A ba kgatlha go tlhole ke tsamaya ke ntse ke buiwa yana thato. E ke tsamaya ke buiwa le ka itshanelo lotlhele. Ga ke tshwantse ke ye dishopong ba ntshupa ka menwana ba bua ka nna thato.
Mme tlo gona batho ba le ba bue.
Ata o itseng ka tshokolo wena. O itseng ka tshokolo. Ke le godisitse ka matla thata yana mo ntlong ena. Ke rekisa dikhathuno thato. Wena ke le godisa wena le mosidi. Ke tsenya ke le tsenya dikolo thato.
Mme. Go na le rre o re tlamelang nka bo go sena dilo tse tsotlhe tse di diragalantse
o le tlogatse mo ntlong ena thata ke sokola ka lona ke rekisa dikgatono le makipikipi gore ke le tsenya sekolo thata wane kwana ka tlo bolelela nna ka ntatago ntata lona le latlhile na le tlogala le nna.
A lot has changed. I thought homecoming will be the most nicest thing ever, but no. Ke santse ke le thato o sa ratweng ke mmago.
Tsaya thato! Ke ka mo ntata gona a ntshware ka teng thato. A ntshware tsala yana, a ntshware jaaka le pantiti thato.
That makes the two of us, le pantiti. I don't even know him. I don't even know who I am. Ke le ngwana ke sa itse sepe.
Thato
modiri
Después para la que más asa en casa.
Nigel wrote about to Tuesday. Oh, fuck, it's all in China. Nigel!
What's up?
Show, show, boy.
What's up, man? Show, boy.
Show. Oh, look, man. I'm sorry. I'm sorry.
Thank you.
tshama la ima 11. O tsayini lo mo.
Alfred.
Ke ka mina la. O tshamani wena.
O ba 11 wena. Mana o ka ma 11 wena. Futhe. Ma 11 na kuloma iye ke.
Ke mina ntsha ma lo. Okay?
Uwe. Alfred ke
ma 11.
Oh, guys, we're gonna love that one.
Tato sahaja itu mesti itu. Tuhan tuan. Tuhan. Yang mana sahaja itu mesti itu. Bawa mesti tuh cili panda.
Yeah.
Eh, sahaja itu.
Kau nak entah apa jelas.
Aishim fitu lagi itu. Kau sendak awi. Kau nak fitu dua sekuka. Fitu lagi kan ini fitu.
Tuan. Eh, ke rona letsana ka mathimusa.
Tsena. Paisisa. Sena. Kuva. Tato zwakete ba fata.
Inzanya. Nage frosta. Unchela masse, boka sa frosta. Ntle go tsiki a tsa mae.
Malaven.
Baby.
Ko pa sa something so stupid itle.
Ah baby, 2 minutes ka bo. A hola se se pose se se go tsetsa. Ale, ale, ale.
Yeah, yeah. Home grown. 1739. Score fill. Fat skills. Kilo. Dana.
Lap is a bitch, but the lip is a gift. Death is a cast, you just know how it is.
You just know how it is. You just know what it is. You just know what it is, boy.
Tata,
o ba sanfu. Ke le
mogwe Kalau bule lewat, dulu pas.
Kita cai. Oh, macam apa? Ke ngwana ke ola ke?
Ga se ngwana gago.
Ee wena, ke ngwana ke.
Ngwana le kwa ma 11.
Ke
tla di tsabisa di tsebe. Ke tla wena ga nne. Ke tla mo
thank you.
Love. saka mehla ha ho le joie lohle ngai tu balana ngeki tsepe
Thank you.
na le mmoka fa le kwa kwa justice
thato na re ga o tsoge na re
sa ga o ka tlhola o kopile thato o nkopa tshelete o nkopa dijo ba le di kraka thato thato go tsoga mo maketa man
banka ba go ba tsamaya ba le market wena sa ga go ka tlhola kakaletso kakaletse o nkopa di tshelete o nkopa dijo
o ka nthusa le mabana thato he thato go tsoge man
a go tsoga lo maketa thato tsoga thato bona gore o kakaletsang thato
a ke tla kgona nna ka wena thato yes sense ke lapile wena man
I'm not sure. E frostano re shapile jobo no rajika awusena zakho
Timene imvumelwane yami nawe bekukuthi uzoyilungisa yonke lento maphumela ngaphansi
kwakumele ngilungise mfethu ngiyahluleka mfethu
konakelephi Timene konakelephi ndoda akulunge madoda mina ngifuna ucash ngifuna imali engayisebenzela kanzima yangizwa engayibhantitela futhi ngayibhantintela lapha ejele for amasimba ngiyayifuna ke mina le mali madoda khangeke ngaphela nje ngeke
First time in Dona, yes, Pumba, my living.
Yeah?
Honey, never one of them dear. A first time Nike dudes got a yan. Not see it in the bacon.
Kanya Kubul and a Kumbula no confession.
Nagina Nagina Limuzi. Only to find out during those entry, one in Chedor, Muzia, your my living and Dona. It's Saturday again.
Must Simba can pay like a little fit. Okay, chance. Iqhinga lakho kwamanje yini mfethu?
Twata retarget bafana.
Njani Timene? Ngisukeleke nje sibhamukele nje intweni
kwaye A1. Cause the first time mwana li changane leli munhu wa ke first time akitsi mission ayo. So yari ka targeta ntani A1 ko ke first time ngore ke no kitsi ngore problem akho kwaye. Ya barkman, o vethi o tobetsa.
Tobetsa ngiyakubona lokho kungathi cheese bonyana lokho.
Yeah, S1. Aga kriyam fani ni ber solve yen. Utor ka information ni ofe.
Ar organize ntu willing. Get organize ntu tsi.
Organize ring gata everything resolve that ring.
Ani ay.
I need to know kore kitlo rely ako lon.
Ah sure.
Since Zam you have my back.
I'm in.
Obvious. Obvious.
Come
angisazi ngempela ukuthi ufunani kodwa yini kanje
arekene ngamohara ha flow
ngeke ngizibutha ngeke ngithembise mfethu yeso bu ready ready yini ngini asigcine ngaphakathi mfethu
I'm going to go to the hospital.
business like an hour and a half.
Thank you. All I wanted was truth. Nothing but the whole truth.
I know for so long. I'll never pray Mujimu wa Hong Kong.
Can you put a fella Japan on Yanis Nansing? Le ka ja khaga ka tlhoka le foko nete ya mpokoni